Yeah. You come with me.
Muri beza cyane, muri yo mashya, muri tayari tubyine.